Nau mai ki Aotearoa.
Tau mai ki Tāmaki Makaurau.
Today, we celebrate the rising of Matariki, the star cluster.
Mānawatia te wā, Mānawatia te atea, Mānawatia ngā tohu o te tauhou Māori.
As you step into Tāmaki Makaurau,
tukua tō manawa kia ngā I te Māori o Matariki.
For many, Matariki is a time to rest.
Tukua tō ate kia ngiha anō a māhara.
Tukua ngā hara kitua kia wāte ai tō ātea ki mua.
Attention please,
Mānawatia a Matariki.